Number one. That's all.
All right.
Akhona la ama VIP amanye khona amathikithi atholakala general uthokala ko spa naka ticket pro abantu abahambe bawabuthe ngibonile inamba izolenyuka ngendlela xa kukwenza abantu abangoba liyandla indawo esikuyona inenamba ethize yabantu abakwazi ukungena abantu abayinikeza ithuba kabambe bawacosha
isho ukuthini lento sesibone namakhosi akitho sele swahlonipha kakhulu ahleze khona ekakhulukazi makugodwa indumezulu isho ukuthini lento ngoba ngicansi akuyonto encane uma into ibukwa noma ithathelwa phezulu ngamakhosi eswahloniphayo isho enye into
izolo bengikade ngikhuluma nenkosi nje yakazwane ngapha emnambithi sikhuluma khona lo uhlelo lamakhosi ngoba njalo masekhona amakhosi ayasondela kunohlelo ke olukholwa inkosi uMathaza ngoba bakuyikomiti leka arts and culture lezi zinto lezi eyithuthukisa isintu amakhosi ayimisela ukuthi zisupporteke ngayo yonke indlela nabo babe khona wona umcimbi ukuzozimazamisa njalo ke sekujwayelekileke ukuthi uma umuntu ebamba into amakhosi asondela kushuthi inhlahla nje umuntu ezothi wazalana naye nakwingoma kazolonke wabona amakhosi nakulokhu futhi amakhosi ayangithinta azobe khona into ongazange uzibone
kushuthi masithi nje masesivala lapho babugwazela kushuthi sithi wonke umuntu othanda isintu noqalayo ozobe ufuna ukuyobona uthi ngifuna ubuke ukuthi kuma ngabe idlala umasikandi kunjani kushuthi siyabamema nje tabeze kubonakele kakhulu
izwe lonke siyalimema kwimpucukezeko kusokhona ngisho abantu abasuke eSwazini abasuke eZimbabwe basuke bekhona nabasuke eCape Town
Qawula mhlawumbe ukugcina ke ongalisho ke kumuntu obukele le video nomuntu nje mhlawumbe oqala nqa ngoba ngiyazi ukuthi khona nabanye abathi cha sikomanye amazwe sifuna ukuze njengoba uthi ushuthi ngeSwaziland kuphi ama other countries bavumelekile ukuze kuthusuka overseas kufanele ukuthi eze kumpucuko mhlawumbe ungathini ke amazwe akho ke mhlawumbe ukugcina nqini nokubonga umsebenzi wakho omkhulu owenzayo ubungazi iminyaka elishumi akuyona into encane lokho ngishilo kusho olukhulu ade khuluma macingona la athi isuka kude lento qawula
angiqale ngokubonga inhlaka production
Yeah
indlela enimisele ngayo ekuphusheni isinto yamangasi
qola
ingakho nilandelwa kangaka ingakho nilandela izihlwe
qola
ngithanda ukwe ngithi ke yinkanzi zababili mhlaka 12 abantu abasuke kuningi umphako esibabekele wona awufike uvulwe ngalolo lama udliwe ngoba abantu bangithi umgugu lapho kobe kudliwa ngishiya ikhekhe kusikwe ikhekhe kuyobe kudliwa inyama ayike into ebingenze ngomhlaka 12 abantu abeze bezogubha nathi
Sathokoza kakhulu qawula.
Ngiyabonga.
Enhla nasezansi ke ubuke khona lo mbukiso ophonya ophonya. Hlaka production qhaza online #sikthatha sikubeke.
Hayi bese ngibenzile lapho.